banna ba gešo ntho e re tle le bona gore tlile mo e be re tlile go attenda council ya maruleng special council se e le gore se biditswe mo purpose ya council e be e le gore certain individuals including the MEC wa Kokstar Makurubeja gore ba capture the municipality ntho ene la re lwa gore re go ba re go gupta e capturele the state jale ntho e le re bona gore e tla mo re tlile go pholosa municipality from being captured by certain individuals ba ba nago le interest e le gore na re e tsebe and se re se bolelago gape re nyaka the resignation letter ya Mr. Letole yo Makurubeja ka September a mo tlisitsego mo as municipal acting municipal manager re nyaka go bona that resignation ya gago and secondly re gopela chief whip le speakera gore re nyaka go bona documentation ye ba e signego today the originals we are having the copies here a re nyake the copies re nyaka go bona the originals gona bjale before re sepela ke ntho e fela re nyakago mo re re comrade Joyce le comrade Mongadi it's long time e le gore mo mmasepaleng ba luta re lapile bana ba ba bonago mo ba nyaka dipasari tja kwa sekolong bana ba ba bonago mo ba nyaka mmereko ga re nyake motho ka godimo maruleng go e ba ena ba go empowered le family ya gago fela le acting municipal manager ba mo tlisitsego mo a tlisa ke MEC ka September e ba dia the right thing ba re nyaka go tseba rona wa le move through motho a save out the situation but why do you fix it when it is not broken le lukisa jang gore ga ya senyega le lukisa jang so nka fa re re o re na mo se re senyakao documentation e le sign go today re ga e felo le tseba gabotse le la ba le sa tsebeo monna o chama ba re ke chamano yo ba mo tlisa go mo ke business partner ya Tokyo mogolo wa tsheko ke ntho ya mathomo le sonjo go itseba and then se sengwe le sonjo go tseba di comrade tja rena for the first time ba tlile di interview mo last week la tseba kere di interview di sepetša gabotse the following day ge the acting municipal manager a sonjo ra signe documentation the same night bošigo joe ba mmitša polokwane gore ka 6 o'clock o reporte polokwane ga a reporte polokwane ba re ona ba o bereka ganama a o sa boela maruleng then di-process tsela ka moka batho ba ile go di-interview di a lapsa gora gore a go sane batho ba rena ba bo senya nako tja bona go tla di-interview and then reason go looter the resources tja municipality so wa saying Joyce wa saying chief whip rena se re senyaka go mo before we go re nyaka the original copy ya ntho e ke iswe re go ye fela